uyu mugwi ushinzwe gutohoza ukuri gushigikira ukunwanisha abarundi kubera iki kubera ko ubwicanyi bwawe mu gihugu ni bwinshi abantu baciye mu ngorane kubera ubwicanyi benshi nibyo babuze ni byinshi aha rero tuvuga tuti wewe warahohotewe urafise ibyo wawe ufise ibyo urashobora kujyana mu butungane mugabe iyo twatoye twebwe amategeko amabwirizwa ntaduhubasha ko tubiguha ko twebwe badushinze ubu ukuri gushigikira kunwanisha icyo mucumve gutyo niko ibwirizwa ryanditse audience publique canke bijya biganiro turiko turategura navuze nti hazoba hicaye bamwe bamwe mu bakorewe amabi bamwe bamwe mu babikoze bemeye gushikaho bamwe bamwe mu bacitse ku icumu ariko aho hantu nyene hariho n'abandi bantu baje kumviriza ugasanga batateguye kuvuga kuva muhira mugabo ugasanga ibiganiro biraryoshe bati naje sinoga ntaterereye naje hejo nabonye ku ruzi rwa rubyironza canye ku ruzi rwo ku nyambeho canye ku ruzi rwa sigubyaye urumva ko uwo mwanya ntuvugisha abo mwakoranye gusa bitwa ababuze canke abacitse ku icumu canke ababikoze bemeye kutoza kuvuga ibyabagoye n'abanyagihugu baje bicaye ngaho hantu biriko birabera barashaka guhaguruka bagatanga umuco kuko baje gushyigikira urugendo rwo kurondera ukuri kunwanisha abarundi no gufasha Uburundi gukira mu ijambo rimwe ngira ndabivuge mu ijambo ritomoye ibi bikorwa nibyagenda neza nkuko tubyifuza hari abantu benshi bazoterera ukuri batari bwaronka umwanya wo kubivuga igihe twaca mu ntara igihe twaca mu makomine kubera tugiye muco twita kominote tugiye gukorera mu ikomine akarorero mu giheta bizobera mu giheta tugiye gukorera muri komine akarorero gitara mu kaya karusi tugiye gukorera mu ikomine akarorero mu rutovu abantu baho bazi ibintu hari nubwo twa twarihenze bakatubwira ibidakwiye barashobora kuvuga bati ngaha nimwongere ko icyo nabonye mutari bwaronke turetse kuvugisha ababikorewe ababikoze abashyize ku icumu n'abari ngaho bazohabwa ijambo mu ijambo rimwe rero ntabwo tuzohata gufata ijambo ariko twifuza ko ahubwo baba benshi baterera kugira ukuri kumenyekane ku ibyabaye mu karere tuzaba turiko turakoreramo